Heyo mwarabutse cyane bwa kee bivanye naho muherereye abakunzi ba Imperial TV ni Galavan agarutse kandi kuri Mike wowe utaragira subscribe ndagusaje ushobora kugira subscribe kugira uzuzura kurikira ibiganiro bya Imperial TV uno munsi tubazaniye amakuru meza tubazaniye amakuru ya Bizimana Abubakar Karume abenshi muzi nka satubisatura mabuye satura mabafle ejo mwarumvise inkuru yuko afunzwe ejo byari ibintu byaguma bivugwa ku ma media nka yose ngahe Bujumbura yuko Bizimana Abubakar Karume benshi bibaza SK ntiyo bari base abandi bibaza SK yo ari byo ibi bintu bya Abubakar B byamenyekanye yuko neza na neza kwejo yarafunzwe byari byo ariko ni beze inyegeje ndayi na makuru twatohoje na makuru twahawe n'abantu begereye Empire Avenue yuko ni preparation y'indirimbo yiwe igiye gusohoka vuba cyane indirimbo izosohoka itariki zitanu kwezi kwa 11 uno mwaka nyene indirimbo yakoranye na Otile Brown indirimbo yakorewe nganye ne mu gihugu cy'u Burundi ku butaka bw'u Burundi ni indirimbo giye gusohoka itariki zitanu eka uno munsi nyene hari aka video kashoye kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi y'ama media akomeye ngaha mu Burundi iyo ndirimbo ya Otile Brown hamwe na Safi bari muri studio bari kuba recordinga eka tu bahakanya mushobere kuyumva video ndirimbo hama tugaruke yo ndirimbo rero ni ndirimbo mwumva ko imeze neza ni ndirimbo ifise umudiho mwiza cyane nta nkeka ni ndirimbo izoba hit eske izoshikana 1 million ya views nkuko indirimbo za Satbi ziherutse ziriko zirabikora eske izoshikana 2 million ya views nkuko Beautiful yabikoze ntabyo tuzi ariko nta nkeka indirimbo ya mutwa Satbi amahera menshi cyane aho yashoboye kuzana umuririmbyi aturuka ku butaka bwa Kenya akaba ari Otile Brown yaje ngaha mu Burundi eka aramuzungurukana hose bariko bashutinga eske iyo ndirimbo izohitinga nkuko Beautiful yahitinze eka turindire tubirabe abantu bashobora kwibaza igituma Satbi yo bayemeye kuja mu gasho kubera beze eka ndabibutse yuko Satbi ari umuririmbyi wa mbere ngaha mu Burundi akunda beze kandi akunda kwitegurira cyane igikorwa ciwe iyo kigomba gisohoke umuririmbyi akunda gutegura karere iyo igikorwa kiwe ishaka gusohoka umuririmbyi aciye ubwenge rwose mweka eka ndabibutse yuko Satbi ari brand ambassador wa Crown Royal twese turamuzi umubosi wa Crown Royal miliyoni zitatu nzari kumufungisha Satbi miliyoni zitatu nzari gutuma Satbi arara mu gasho eka ndabibutse yuko kandi Satbi ari umuririmbyi uno mwaka afise collabo ziri internationale nyinshi cyane agiye gukora eka namwe mwabonye yuko igikorwa yakoze cyo kumuzana Otile Brown ngaha mu Burundi kitari ikorwa cyoroshe nico gituma ku makuru jewe nizeye ni Satbi yoba yateguye iyo base kugira ategure inzira y'indirimbo yiwe agiye gusohora na Otile Brown uno munsi mu Burundi nta kindi kintu bari kuravuga uno munsi ngaha mu Burundi nta kindi kintu bari kuravuga atari Satbi ari mu gasho Satbi yoba bamaze kumurekura no donc ni Satbi no muri bintu cyaciye ubwenge cyane na nkeka yari base yo gutegura indirimbo yiwe igiye gusohoka na Otile Brown yap yari Galavan kuri Mike ndabashimire mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro ndabakunda cyane ciao.